Kukona ibutho ukthiwa ngela Amabhinca. Elholo ungizwe. Umacingwa. Nina besilo. Leli butho liphakamisa ngokuthi qhaja okukhulu ubuZulu bethu. Futhi ngiyalibona liyanda leli butho. Ngiphakamise kumntwana uvanana, ngiphakamise enduneni yamabutho umhlongo futhi naye ukuba alisondele leli butho Mageba Njomane ukuba nalo libe seduze sibambisane sisebenzisane nalo.